akangusoza kandi nkwifurize ibihe byiza ugenda udukurikiye uri ku mahantu hagiye hatandukanye udukurikira ku masaha agiye atandukanye ndakwifuriza kugira ibihe byiza aho dukurikira uri mu gihugu cy'u Burundi hara rwose ibujumbura abanywanyi b'abarundi bamutwereka ko mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi aho dukurikira uri mu Rwanda aburi mu majyaruguru amajyepfo iburengerazuba n'iburasirazuba bw'u Rwanda nkomeze kukwifuriza nawe kugira ibihe byiza aho dukurikira uri mu bice bitandukanye bya Afurika nkomeze kukwifuriza nyine kugira ibihe byiza n'amakuru amwe n'amwe abagaruka kuyavugwa hirya no hino hari mu gihugu cy'u Burundi magena nkubwira byinshi babigiye bitandukanye biri kuhavugwa ariko icyo ngusaba wowe ni ugukanda subscribe kugira ngo ukomeza kubana nanjye umunsi ku munsi kuri aya makuru agiye atandukanye mba ngenda nkugezaho ndagira ngo ku masanka yangaya rero ndagira ngo ku masanka yangaya tugaruke ku makuru ariko aravugwa hariya mu gihugu cy'u Burundi mu nkuru mba naragiye nkugezaho mba ngenda nkubwira byinshi bivugwa yaba muri politiki umutekano ubuzima ndetse n'ibindi bisata byinshi biba bigiye bitandukanye ibigenda bivugwa mu bihugu bigiye bitandukanye mba ngenda nkurarikira kugenda ukurikira umunsi ku munsi muri aka kanya nyuma yuko rwose ibitoro bikomeje kuba ingora bahizi ibitoro bwo hari mu Burundi rwose bikomeje kuba ikibazo gikomeye abanyagihugu ubuzima bukomeje kugenda buzimba nyuma nyine yibi bibazo by'ibitoro ndagira ngo rero uraka kanya tugaruke ku nkuru iri kuvugwa hariya rwose i Burundi aho muri Rugombo umupolisi yafatanywe itonga ariko yiba ibitoro kuri sitasiyo umupolisi mutoya wo muri komisariya y'igipolisi cha komine Rugombo mu ntara cy'ibitoke aha ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi yarafashwe nkiri ariko ibi bitoro muri sitasiyo iri ku mugwa mukuru wa komine Rugombo n'abakozi bigenderezwa mu ijoro rijye kuwa 16 rishira kuwa 14 nyakanga abanyagihugu basaba ko haba ibihano kuwo mupolisi nabo bafashanya uburongo y'igipolisi muri iyo ntara yemeza ko amakuru amenyesha ayo makuru amenyesha ko amatoza butungana ari karaba ivyo vyabaye mu ijoro ryo kuwa gatanu rishira kuwa gatandatu umwe mu ndongozi y'igipolisi yitwa The Cops yagunduwe afise amabido 20 gitoro co mu bwoko bwa essence yari karuzuza kuri sitasiyo iri ku mugwa mukuru wa komine Rugombo ubwo amakuru twaronsa ho nyene uwo mupolisi hamwe n'abajejwe iyo sitasiyo bafadikanije n'uwurongo w'igipolisi muri komine bari bafise umugenzo kwama biba igitoro ayo makuru nyene avuga ko abo bapolisi bahora bamabasha kuri iyo sitasiyo mu gihe cyose hari ko haratangwa igitoro bigira ngo gace gacungera umutekano mu gihe abanywesha ababa abatashe rimwe mu masoko mu bajejwe umutekano atashimye kwivuga izina amenyesha ko abo bapolisi batwara amabido menshi yuzuye ibitoro bakaba baja kubigurisha ku isoko yo mu Kinywabi ku giciro cy'umurengera uwo mupolisi yamaze guhagarikwa obafungiye mu gasho kigendereza abanyagihugu twavuganye bavuga ko ari igikorwa gicafuza igipolisi bagasaba ibihano vyisunze amategeko no guhagarika uwo bahagarariye ivyo bikorwa cane cane urongo y'igipolisi muri komine Rugombo komisere w'igipolisi muri iyo ntara amenyesha ko nihagera nimba ubutungane buzoba bwifuza kumviriza iyo ntwaza ngabo azokwishura nubwo biri uko ntacu yashimye kuvuga kwihagayikwa ry'uwo mupolisi yafatanywe intonga byinshi biri kugenda bigaruko bijyanye n'ibitoro ibitoro bikomeje kugenda bivugisha abantu benshi ubuzima buzimvye hari mu Burundi bukomeje kugenda buba ikibazo gikomeye cyane ingorane z'ibitoro abanyeshuri amajana ntibashoboye kuja ku mashuri bivuye ku mugumuko yabunguruza abantu n'ibintu bahanywe na leta idashobora kubaha ibitoro abanyeshuri amajana menshi biga mu mashuri y'indaro ntibashoboye kuja ku mashuri yabo gutangura umwaka w'ishuri utegekanije kuri uyu wa 16 nyakanga imvo abunguruza abantu n'ibintu ibujumbura mu gisagara c'ububandaje Rumonge aha ni mu bumanuko bushira uburengero na Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bari muri ya yegereyegere ivyo vyabaye nyuma y'icanditse cy'umushikiranganje jeje intaro yo hagati mu gihugu kibabuza gushinga ibiciro birenze vya leta ivyo abo ivya bunguruza abantu n'ibintu ntibavyemera kuko batagira ibitoro niko bemeza kuri uyu w'Imana majana y'abanyeshuri berekeza mu ntara zo hagati hagati hashira ubuseruko no mu bunamanuko bushira uburengero no mu buseruko bw'u Burundi ntibaronsa amamodokari abunguruza abashikanayo turi ngaha kuva isaha 12 z'igitondo amamodokari yose arahagaze twari gusubira muhira ariko ikibabaje ntituzi neza kejo ku munsi wa mbere tuzoronka imodokari twunguruza niko vyashikirijwe n'abanyeshuri biboneka ko bashonje bari bafise mu mugongo amasakoshi yuzwemwe ibikoresho vyabo n'utundi dukoresho mu miwe ikinyamakuru Source Media Burundi yahuye nabo banyeshuri hafi isaha 10 z'umugoroba abantu bari ku gituro gikuraho bita kuri Kotebu mu buraruko bw'igisagara cy'ubutunzi Bujumbura ahari ico gituro cayo mu modokari n'amashirahamwe yunguruza abantu n'ibintu avuga ko ari umwiheburo imbere y'umutaga abajeje intwaro n'igipolisi bari bagiye muri ico gituro gikuru cyo mu buraruko bwa Bujumbura kugira ngo barabe uko bimeze ariko nta muti n'umwe watowe imvo yiyo yegereyegere iyo yegereyegere yakurikiye urwandiko rw'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin niteretse kuwa gatanu n'uwo wa 16 Nyakanga niteretse yasohoye urwandiko abwira abajejwe intwaro n'igipolisi ko bacungera neza ko abunguruza abantu n'ibintu boba bariko barubahiriza ibiciro vya leta kubwo umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano muri iyo minsi myidogo y'abanyagihugu bari hishwe umurengera yarashikiriye leta ubwo nyene urwo rwandiko rwa Martin niteretse rugihabwa abo arongoye uruhigi rw'abadereva bakamafaranga y'umurengera rwaciye rutangura kumbarabara yose mu ntara zose z'u Burundi avi Bujumbura ibikorwa vyo gusuzuma vyari vyongerejwe mu mpera zindwi kubw'amasoko mu gipolisi abadereva benshi barahanishijwe ihadabu irigera ku 500,000 y'amarundi no gupfungwa ikiringo cindwi imwe ubu leta ntigishobora kuduha ibitoro tukironse kuri magendo turi hagushika 45,000 kwiritiro bagaca batubwira kwubahiriza ibiciro vya leta nivyo kumvikana bivugwa n'abadereva igiciro cha leta ciritiro ya essence n'ibihumbi 4 amazutu na yakagugwa 3,925 y'amarundi hampande yo gufunga umudereva imodokari nazo nyene zitegerezwa gufungwa hamwe hamwe umudereva karengutswe imbere y'umucamanza mu rubanza rw'ikibiriraho bashobora kwagirizwa icaha cyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu abenshi mu bafise ingendesha zikora ibikorwa byo kunguruza abantu muri rusange bashimye kugaranira ivyuma vyabo mu mihana ko gutinya ivyo bihano muri aya meza heze abigenga benshi hame n'abadereva b'imodokari za leta harimwe gisirika n'igipolisi tutibagiye abamakamyo yagenewe kunguruza imizigo bose bari bagiye mu byo kunguruza abantu mu buyunguru biyunguruza bihebuye akenshi abiyunguruza barundwa mu kumba k'inyuma bita VIP imvugo y'agahemo umwe mu bakozi ba leta akora urwo rudandazwa yabwiye ikinyamakuru dukeshe inkuru uko atoza hagati 2,300 abantu akura hagati mu gisagara baba mu kumba k'inyuma canke bareka kuva ku gituro cyo hagati mu gisagara gushikaho aba hari ibirometero hafi 5 aho akaba hari hishwa amafaranga 600,000 y'amarundi ku giciro cya leta imodokari zo mu bwoko bwa bisi ubu zikaba zitaboneka ngereranya ingingo y'umushikiranganje n'uwo gukubita ariko agaca akwankira no kurira niko yasesanguye igihe yabona urwete rw'umushikiranganje niteretse ruhamagarira kandi abiyunguruza kwanga kuriha ibiciro birenze no kudoma urutoke ku badereva babirenga ko abiyunguruza bavuganye na ikinyamakuru dukesha inkuru basaba leta gutanga ibitoraho kurondera bagwa mu mporero na makuru menshi ari kugenda avugwa mu gihugu cy'u Burundi ubugenda ukurikira umunsi ku munsi webana nanjye ukanda subscribe ni byinshi bagenda nkugezaho utasanga ahanda hari ho hose kanda subscribe dukomeze kubana umunsi ku munsi wewe ikanze nagushimiye nawe utarayikandi igihe n'iki kugira ngo ikande tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi.